Yeah, this is the DJ's Blaffation in the mix. DJ H, Blaffation and more protection. With Master Lee, peace. Hey yo, MC, Blau Selma, Chris, peace.
This is my nice melody. Nungengonze ngubiri, kwa gukunda chane. Bimweza karore, nawe nujamu wikira. Wahaya haruguru, yefuza kumushinga. Ubeseru kaguma, ubeseru kaguma. Mugawa fizuguba, kuyihebe imana. Nakijana kijama, akatiro nagitora. Kuguru kundo, agufitie.
Bito shoboka mongira kunda hariko ngabona bito kunda masera kumeza wibiri mana wewe masera kumeza wibiri mana wewe
kubyikura mu nyimba byanse ifata inzira ya masengesho ngo ni mwakundana kandi uhebe imana kandi urabona ko bito kunda kwa kubedu usezerano ni mana ni kabyumbe Iyobanga, koyo gute si iyobanga, iyobanga,
Masera, kumeza wibiri mana wewe. Masera, kumeza wibiri mana wewe. Ha, mwongira kumunda, hariko ngabona bito shoboka. Mwongira kumunda, hariko ngabona bito kunda. Masera, kumeza wibiri mana wewe. Masera, kumeza wibiri mana wewe. Oh, la, la, yeah. Mvanyu mvira, ndagusa vyu na hure. Devisi numero, nshaka gushikako. Visu mukuzi, nunda chane. Jeku mukeba, jembo na bito kunda. Jiku mchama Vito Shuka Masera we Sabi mani kongereze ingome Masera Kumeza wibiri mana wewe Masera Kumeza wibiri mana wewe Ha Mwongira kumunda Harikonga mwona Vito Shuka Mwongira kumunda Harikonga mwona Vito kunda Masera Kumeza wibiri mana wewe Masera Kumeza wibiri mana wewe
promoter, ha, não esquece.